Imani guheza kireo wa studitega machu kilika makuru ya chuyo musito here mu Fransa kikeminyesha makuru lekipe kitubwira kiti abani w'abakinyi batanu bahembwe neza kuruta abandi muri umwaka wa 2020 turimo turarangiza nkuko kikeminyesha makuru Forbes cyabishize ku mugaragaro mu kibanza cya mbere hakaba hatetse Leo Messi umukinyi wa FC Barcelona aho yahembwe imiliyoni 1.26 z'amadolari y'Amanyamerika kurikiwe na Cristiano Ronaldo yahembwe 1.17 Neymar Junior ahembwa 1.96 uwa kane bahize Kieso Jouer rero akaba ari Kylian Mbappe yahembwe imiliyoni 42 z'amadolari uwa gatanu akaba ari Mohamed Salah umunyafurika w'umunyaegiputa wo kwa Farao akaba yahembwe imiliyoni 37 z'amadolari mu uyu mwaka wa 2020 twarangije rekongera kitubwira ati pa hypertension ati Paris Saint-Germain yagwa hypertension tiagwa umutima ya tiahuye nibaza nyuma rero yahitsindiwe urukino rwagwa kabiri muri Ligue 8 itsinzwe na Marseille igitsindo kimwe mu busa urukino rwarangiye arimo kajagara ari ngwano aho habonetsemo amakarata atukura 5 ari kuri wa mungu warangiye kiribira kiti hypertension ati Paris Saint-Germain yagwa hypertension ubereka bayiciye ku manywa 18 nyuma ya juko nigira kabiri muri Ligue 8 kinatubwira kiti Rio Verde Hilo ati Rio ikeneye intwari n'inzu yishakira nyuma yaho rero Memphis Depay yukizigenza wabo yamaze kumvikana na FC Barcelona hage kwishama muri iyi ndwi nyene asigaje gutangazwa hazo gwa miliyoni 33 z'amayero harimo n'ama bonus kinatubwira kiti Jomo Ski perdi dans le match Neymar avuga ko gukino gwa bahuje na Marseille aho yavuze yuko umukinyi wa Marseille Alvaro yamukoreye ikomera shingiye ku rukoba avuga ukuntu yari yatakaye ubwanwa bwatakaye uku niyo classique nkuko abafaransa bayita yarimo ibintu bitangaje cyane cyane ariko hakaba n'inkuru yasohotse je ku mugore bivuga yuko amashusho yihe yihwejwe neza nikimenyesha makuru telefoto iyo televiziyo Ngwasanze cyari bitutsi bisanzwe batigize bamutuka yuko ari nkende nkuko yabitangaje. Nyamara akabavuze ati cyane nataka icyane mu rukino. Ati imagine ntiyari yoroshe kabisa mukamyera yuko nubwo rukino rukibandanya ruvuga mu Fransa amajambo ara majambo. Abafana baguma baterana amajambo guys. Turarindiye twese rukino rwo gusubiriza rotour kuno zuba vyifashe. Mukira mu gihugu cy'ubwongereza kimenyesha makuru mira. Kidugira kiti lisi ateri gisasu kabisa yica umuntu ni manya ho muri kino Chelsea yaratsinzemo Brighton yatsinze itsinda bitatu muri kimwe Lisi James ateri gishoot ewana umunyeguri yakora ko yari kucaraba kito ati James Wonder Gold ti gitsinda kiwe cyiza nico ki rokoye Chelsea nyuma ya masegonda make bahije kuyigombora kina tubwira ati Jose Mourinho fezi bo avuga kibwa kuri Jose Mourinho Ariko gutuka bakinyi babwiye ati no murabane bwe nti muri fit mumeze fu ni imyaka batsi nibwo na Everton gitsinde kime kuza kuri wa mpungu kandi iyi nkuru y'umumenyereza wa Wolverhampton Nuno Espirito Santo yamaze kongeza amasezerano muri uyu mugwi w'imyaka 5 akaba ari yahaye icinzira abafana ba Wolves bari bazi yuko zo hava bajana kinatubwira ku iyi nkuru Kila tupila jine kuyi nguru ya Chelsea Brighton mtatu Premier League Chelsea yicara mu kibanza cha gatatu inyuma ya Leicester na Arsenal reka tubandanye na makuru yacu nyine mu gihugu cy'Ubwongereza ikimenyesha makuru Dead Express acho cyagarutse kuri cyo gitsindo Charles James Ewan yateye shoot kabisa yari yishe umuntu kibwati Chelsea hits a locate to spire Ewana teri shuti ayikura ko kabisa asubiza icizere Chelsea nyuma y'amakosa yarakozwe na Kepa Kepa yongera gukora ikosa bamutsinze gisindo cy'inyuma ya mukuru mbone niwe mukuva ashitse mu Bwongereza tamunyeza mara atsindwa vyishye nyuma mukuru mbone kurusha Kepa kinatubira ku inkuru nyine ya Jose Mourinho avuga ku bakinyuwe ati murabanebwe nti muri fiti ibimenyesha makuru bitandukanye vyagebera kwa kwiyo nkuru nyene ya Lisi James vyandika ikinacho citwa Metro the Telegraph tubwira ati Werner yigenza neza mu rukino rwo rwa mbere muri Premier League nyuma yaho rero ntiyatsinze igitsindo nivyo gusa yakorewe ko penalty umva yarose penalty itegwa na Jorginho ubona ko yigenje neza mu rukino uravye statistics ziwe yigenje neza aho nyuma y'urukino yavuze ati Premier League itandukanye na Bundesliga ata badefansire ba Brighton ni barebare ati naho n'abadefansire bakomeye kuva nayo kino mpira w'amaguru ari kavuga mukamye yuko umugwi wa Chelsea zo cikira na Liverpool kuri jour ne yabo ya kabiri kuri uyu wa mungu mbwe Liverpool nayo yasinzira kino gwa gwa mbere tukazoshe zongera zigure kuri uyu wa mungu kuri jour ne yazo ya kabiri ahari match rindiwe n'abantu benshi Chelsea yece ashobora kuzoba yagarutse Pirzic yagarutse Yawa na di match wa nuweishi barindi diye ati muvyo kuri Chelsea uko tuyibaza ni kuzobiri iraje guhangana n'igikombe ko tubone yashuye aba miliyadi rimwe nagura bakinyi reka turindire kuri wa mungu tunabarawe mwisezo bazogenda baramenyerana tumenye ivyabo guys imbere yuko re tuja muri Espagne reka tubanze duhere mu Butaliyani tuja muri Espagne ikimenyesha makuru la Gazeta dello Sport Page yacu uyu munsi ya mbere front page yacu kitura Juventus na Inter dominati kabisa tini head to head tini head to head ati nyo migwi izo hangana n'igikombe cy'uyu mwaka testa a testa cyerekana Lukaku na Cristiano Ronaldo atabani bo bazicana kabisa niyo bagiye guhangana mukamyera yo ku mwaka uheze Juventus yarangije mu kibanza cha mbere ari yatwa igikombe Enter Dominica ya kabiri kina tubwira ku inkuru ya Lautaro Martinez makamenye uko umuhagarariye yamenyesheje yuko atanamwe azoja nyuma y'imisi ivuga yuko Barcelona yaramwipfuza ejo hazutse inkuru ivuga kuri Real Madrid mwipfuza ariko umuhagarariye yazenduza avuga inkuru yayivuze cyo kumugoroba atoya ati nahanamwe azoja atagiye kuguma ngaha nyene muri Enter Domila ibintu byatangaje abantu benshi Ariko reka turindiye bizohere kimenyesha makuru cyaho nyene. Kimenyesha makuru cyaho nyene Tuto Sport. Kitubwira kiti Mr. Pirlo there is echo for you. Ati wewe Sheikh Pirlo ti bwana Pirlo. Ati turagufiteze ko ngaha musatizi wa AS Roma. Ni nyuma yaho rero umumenyezi wa Juventus avugiye yuko ashaka kumusatiriza byihuta. Hari amazi minsi yavuga Suarez nuko bitarava mu nzira. Suarez yumvikana na Barcelona. Kuri kino bakinye ari kwa Mungu yavuze ati majo ti Juventus tijeje akumusatirize bakare bangwisha mbwa ati turagufitiye zeko tigire tureze ko yenge mushaka kumusatirize reka turindire akuboneka ko ashobora kuzotora hagati ya zeko wa AS Roma hamwe na Luis Suarez nyene kinagaruka ku inkuru ya Ender Domira yaho yu uhagarariye Lautaro Martinez yavugiye yuko nuze ya Dr. Martinez mukiriye wata namwe azoja azoyigumamo na namwe azoja iyo sinzi ko netwe inkuru ku bafana ba yose Barcelona na Real Madrid kuko niyo bigubiri yonyine yari mwiravugwa reka turindire iyo bizoherera isoko gikora n'igurisha rizohera itariki 6 z'ukwezi kw'icumi niyo tuzomenya vyose niyo vyose bizoja kumugaragara Guys, reka rero twimukire muri Espagne duhere kukimenyesha makuru marka. Kitubwira kiti urukino rwa mbere ari nago kwa nyuma go kwitegura. Kivuga rero kuri kino rwa Real Madrid yakinye na Getafe go kwitegura. Mukamye ko gurukina tana hamwe gugeze rucishwa kumbonesha kure. Ati mumenyesha makuru numwe. Yinjiye mu kibuga atano mwazi nuko batsindanye. Ariko ibivugo n'imyesha makuru bikomeye vimuri Espagne vyegukirana na Real Madrid ngizi za marka zaza yishigikira n'ibindi vyemeze ko Real Madrid yatsinze bitsinde bitatu mu busa harimo bine vya Benzema kimwe cha Sergio Ramos hamwe n'ikindi kimwe cha Gapetiki twa Alibas akaba ari hakinye bakinyi benshi bo mu kipe ya B muri Castilla akaba ari bakinyi benshi kwa mu mugwi wa mbere bakinye kitubira yuko ivya Lautaro Martinez kuma biri complique bikigoye bivanye n'igihe umuhagari yavuze yuko azoguma muri Inter Domira kitwe rero ku inkuru ya La ya Jimenez Jose Maria Jimenez umunyugari wa Atletico Madrid amazi misi yifuzo na Man City kitubira yuko yatanze ubusabe bw'imilioni ijana kuri ijana zama yelo niyo amalisi yatanze ubusabe bw'imilioni 89 z'amayero ariko Atletico Madrid mushaka imilioni 120 z'amayero kitwereka niyo nkuru kinatubwira niyi nkuru ya Neymar yagiriza umunyugari wa Marseille yuko ari umuntu akora ironda ruhu muri kwa rukino rwahuza Marseille na Paris Saint-Germain kuri wa mungu n'izindi nkuru nyinshi cyane ziba zivuga kimenyesha makuru sport cyaje kitubwira kiti Rutaro so complica ati rero cyane bibandanya kuba ikibazo ni nyuma yaho rero uwo muhagarara avuga yuko azoguma muri Inter de Milan murabona uko iyi nkuru yigaruriye vyinshi yavuzwe cyane kitubwira ati nubundi ku icyenda hari benshi hari Griezmann ashobora gukina nko mu point hari Ansu Fati bategura kugira nko mu point hari Luis Suarez yavuga yuko ashobora kuhaguma majamba guma vugwa hari Depay bivuga yuko amaze gusinya ukaraba ukabana Rutaro aje Barcelona irimwiraguruka tari ko aho kugura abamyogaruro nabandi kabana yemwe baravyita kitibira nako bibandanye kugorana kitibira no kwinkuru ya Kylian Mbappe yukashora kuja muri Real Madrid ari naho ari nayihabwa amahigwe kinatubwira kwinkuru rero ya Miralimo Pianic yuko yerekanye uyu munsi mu kinyo FC Barcelona ku kibuga aho yanahawe nimero umunani kinatubwira inkuru ya Atrofi Dale ahagiye kuva muri FC Barcelona vyamaze kuba officiel uyu munsi niyo yagiye mu gisagara ca Mila gukora ipima vy'abaganga gusinya n'ibindi vyose guys kemenyesha makuru AS cyo kitubwira kiti Mbappe ashobora kuja muri Real Madrid niyihabwa amahigwe ati ngaha hari impamvu zitanu zerekana yuko ashobora gusinya muri Real Madrid mu mwaka uza agasinya ku miliyoni ziri hagati y'ijana na mirongo ibiri n'ijana na mirongo itanu z'amayero niwe kimenyesha makuru AS kibivuga mu kanya turagiye kurebera izo mpamvu cyatanze kinatubwira rero ku izi nkuru ya Trophy Dale yuko kwemana atamwizera yipfuza kwagenda aho dushije kubabwira yuko asa n'amaze kugenda kuko uyu munsi ariho yashyize mu gisagara cya Mila ahagiye rero gukora ibipimo by'abaganga akanasinya mw'uwo mugwi ikimenyesha makuru ya AS gitanga impamvu zikurikira z'uko Kylian Mbappe ashobora gusinya mu mugwi wa Real Madrid impamvu ya megitanga ati n'uburyo akunda Zidane akaba ari n'umufaransa we wabo muribuka yuko Mbappe yatangaje yuko amubakinye laba idole biwe yakuza kunda anigira ko ibintu vyinshi Zidane arimo atishobora kuba rimwe mu mpamvu za mbere izo sunikira Kylian Mbappe gusinya muri Real Madrid akaza gusanga Zidane ahamwe yiteze kazo mwingira ko ibintu vyinshi nk'ivyamubona ko akiri umukinyi n'ukuntu amukunda afata nk'umu legend nkuko yabivuze ati mu France bose bakunda Zidane kikaduha n'iyindi mpamvu rero ya kabiri kivuga ati gutwara Champions League ati nije kiri muri Monaco yaragerageje barashika muri kimwe cya kabiri muri 2017 muri Paris Saint-Germain baragerageza umwaka barakoze ariko birangira babaye aba kabiri ntibatwikombe batsindwa kuri finale ariko hakaba hari umwami cyane ikipe yitwa nk'umwami w'iryo higanwa yitwa Real Madrid maze kugitwa inshuro 13 ahabonera amahigwe yo gutwara icyo gikombe aba ari ndoto kuri buri mukinyi kugitwara impamvu ya gatatu ni gutwara ikiratu cy'inzahabu suriendro cyangwa golden ball ati nizyo Mbappe yaragerageje aratwara igikombe cy'isi arakombata ariko ntaratwara ballon d'or e golden ball nari navuze ngo golden boot no ni golden ball ballon d'or niyo ya gatatu niyo mpamvu ya gatatu gutwara ballon d'or golden ball ati rero yatwara igikombe cy'isi gutwara ballon d'or biranka ashitse muri kimwe cya kabiri muri kuri finale ya Champions League ariko n'ubu na ballon d'or ihari ariko hakaba bakinyi ba Real Madrid nka Zidane nyene hakaba ba Ronaldo ba Cristiano ba Figo bagiye barazitwara aho Mbappe avuga ati kuja muri Real Madrid bizonkira inzira yo gutwara Ballon d'Or yanje ya mbere yore bakayisha mu mpamvu za ya gatatu ishobora gutuma Real Madrid isinyisha uyu musatizi wa Paris Saint-Germain yamaze kubwira uyo mugwi yuko ashaka ko yivamo impamvu ya kane mwe bamwe bashobora kutayitahura gusa cyayishizemo kizi impamvu kiravuga ati New Bernabe ati iyi impamvu ya kane yemeza n'ukuntu barimo barasubira mu kibuga cya Real Madrid ati iki kibuga kizomara muri 2022 niyo kizoba cyamaze gusibigwamo neza bacestaye ari kibuga ca mbere ciza kwizi kiri moderne mubuga vyiza ati ishibura kuba mu mpamvu zokurura Mbappe kwifuza gukinira mwico kibuga kwifuza kuja mwuwo mugwi uri murandika amateka nibindi zishye na proje baba baramusiguriye ayese kagishira mu mpamvu zishobora gutuma Mbappe asinya mwuwo mugwi bwami impamvu ya gaca na Mbappe ahashitse anahabona ko muhira iriye muravyo mushamwe bitahura hari abafaransa benshi mu minyereza mu Faransa hari ba Karim Benzema hari ba Rafael Varane hari kama vinga na bashobora gusinya hakaba na Upamecano abo bose ni abafaransa ati azokwiyumva nka umuntu ari muhira azokwiyumva ameze neza azokumva tuje kandi atekanye bakayishira mu mpamvu ya gatanu ishobora gutuma Kylian Mbappe asinya mu mugwa Real Madrid akava mu mugwa Paris Saint-Germain nkuko yamaze kugimenyesha yuko ashaka kuyivamwo ikimenyesha makuru to export tugiye mu yandi makuru aba yavuzwe ngo Liverpool kugisinyisha Thiago Alcantara izolindira kundwi ya nyuma yisoko ni yisoko yigura nigurisha ry'abakinyi n'izoro nk'uwo mukinyi nazotangazwa nka usinzi impavu kinatubwira yuko rero Manchester United yiteguye kugusinyisha Gareth Bale aho na Gareth Bale ngo bugifuza kuyivamo bivuga yuko ashobora gusinya ku ntizanyo nyuma yaho babonye yuko Sancho rimwe biranga kinatubwira rero yuko Leo Messi agiye gusabwa na president wa Barcelona kugabanya umushahara wiwe umva Messi ni wa mukinyi ambwa amahera menshi ni wa mukinyi yinjije amahera menshi twaye babwiye akaba yagiye gusabwa n'ubuyobozi bwa mugi yuko gabanya umushahara we muri iki gihe kuna ibandanyije kuba kuri n'ibibazo bibandanyije kuba ibibazo andi makuru yagaravugwa ni nkuko Arsenal ni umusatirizi wayo Aubameyang akaba yamaze kongereza amasezerano y'imyaka itatu mw'uwo mugwi akaba ari inkuru nziza ko bafana ba Arsenal ahagumye avuga ati nshaka ko haguma nkaba muri legend mw'uyu mugwi na natwara ibindi bikombe byinshi nyuma yo kuyifasha gutwara bibiri mw'uyu mwaka kera tubwira yuko ibiganiro hagati ya Manchester United na Real Madrid kuri section Leguio bigeze kure umukinyi amaze kubyemera igisigaye no kuri Madrid byumvikana na Man United aha ni kibazo kiri Real Madrid shaka gushyamo buyout clause ati nyuma y'imyaka ibiri tumukeneye tuzokongera tumugure nizo bamaze basigaje ko bumvikana ibiganiro bigeze kure mukamyo ko Sevilla amaze no gusinyisha umusubirizi wa Leguio agasore yavanye mu mugwi wa Sporting Kenya Argentine kitwa Marcos Acuna ane makuru aba yavuzwe guys abari menshi ariko iyi nkuru ya Luis Suarez isohotse menye ndivuga yuko ishobora adashobora gusinya twagira na tutaye babwiye ati Juventus ashobora kutamusinyisha nkuko Bleacher Report ibivuga bivanye n'ingwane umva ari amategeko asabwa kubanza ukabuza ikitaliyano kabanza kuciga n'ibindi bintu byinshi cyane bishobora kwitangira muri transfer ya Luis Suarez mu migwa Tottenham ugice kimenyesha makuru c'ubanyamerika Bleacher Report kibandanya kibivuga guys mugire ibihe byiza mani wahezagire mugire partager mugire na s'abonner kwa bishoboye murakoze cyane.